This is your boy DJ Simi, live on the mix, 2020 movement.
This is Jay from Newcastle. You're listening to Sound Smooth FM, the home of upcoming artists. Stay tuned. Love you.
Yo, guys, it's your girl Cleo, all the way from Stanton, and you're listening to Sound Smooth FM, home of upcoming artists. Keep it lit.
This is DJ Scomplas, and you're now listening to Sound Smooth FM, home of upcoming artists. Thank you.
Hey guys, this is Jay from Newcastle. You're listening to Sound Smooth FM, the home of upcoming artists. Stay tuned. Love you.
Bonani, sentin dengabuya, sitting in a lagapi, it's in your room, it's clean, the guapo, guamgani, young in dawa, sabbing elena, semi wooty mask, it could give it. Your hands are sanitized, and you are keeping your distance. Cause I mean, but that's who we are still within this pandemic.
Aibo, sesifikile mfana, sesifikile vele. Yeah, it's Sound Smooth FM. You're listening to Sound Smooth FM from Comoros to Protea land. Ntwano yazi, yashisa, baba, bra.
Sound Smooth FM.
FM. You're listening to Sound Smooth FM from Comoro to Pretoria, Protea Land. Ntwano yazi yashisa baba.
This is DJ Scomplas, and you're now listening to Sound Smooth FM, home of upcoming artists. Thank you.
Yo, guys, it's your girl Cleo, all the way from Stanton, and you're listening to Sound Smooth FM, home of upcoming artists. Keep it lit.
This is DJ Scomplas, and you're now listening to Sound Smooth FM, home of upcoming artists. Thank you.
Aibo, sesfikile mfana, sesfikile vele. Yo is Sound Smooth FM. You're listening to Sound Smooth FM from Comoro to Pretoria, Protea Clan. Ntwano yazi, yashisa baba.
Hey guys, this is Jay from Newcastle. You're listening to Sound Smooth FM, the home of upcoming artists. Stay tuned. Love you.
Greetings, Sanibonani, beautiful people. Yes, you are tuned in to Sound Smooth FM, the home of upcoming artists.
Ndisoloko ndinemibono yeziprofeto. Bazani indlebe ndinihlebele. Zizinyanya ndaphehlelelwa ndiyinjengele. Umakhwekhwetha isithunywa sabalele. Ndanikwa ungumila kwatunje ngeqele. Balahle imikhonto abayinikwe nguyihlo namhlaba saphalele. Zukulu baxelele. Amaqulile amatshongo uyihlo senawalibala. Isithunywa sindithumile ze ndinixelele. Imimoya yakwantu indiphefumlele. Bayibiza isixhosa into endikhupha ngemilele. Ndiyinzala yamaqaba angqondo ziqaqambe ngokurhelekrele. Le mibongo ndayifocelwa ndisekwisibeleko zikamama ndikhupha selendilele.
Bonani, sengiphinde ngabuya sebingelela ke bigitha na room etexini kwagogo kwamngani yonke indawo siyabingelela sembeke ukuthi imasi ngibe yohanda sakazanzo and you are in your distance
because I'm being seen in ndihlabela igwijo ngiqhumise impepho ndithiwe ngunzolo mamelani ndicela inzolo ndithethe le ndize ngayo ikhwelo lityala ndithi vityo lo mcamango ndize ngawo awululanga kodwa mna ndaginya uxakayo.
Great thing sanibonani sengiphinde ngabuya sebingelela ke BET in your room etexini kwagogo kwamngani yonke indawo siyabingelela sembeke ukuthi imask igqokiwe your hands are sanitized and you are keeping your distance because I mean bafethu we are still within this pandemic of course. You are tuned in to Sound Smooth FM.
Ngikukhala lenyaniso. Esisi sichinelo solwazi ulutsha lesizukulwana sanamhla. Ngale mibongo ndibhala iTestament entsha. Ndingumvangeli weminyanya ndiyabisa intshumayelo eyakunihlangula. Ndiphethe iingcula zonyango ngenyaniso iinkomo zekatundu zozicebula. Bambi bathi ndingunobhulu. Mandiyithathe ndiyiphose emalungu. Bamhlakazi bathi bakuvela elwandle yakuqala kwenkathazo ukufika kwenyakanyaka iintsimi zakuthi zazimdaka kungaqhalwanga ndlala namhlanje ukuzikati suke ziyofuneka uzibandakanye kurhubhilizo namanyala owu sisono ngathi bamele ziqathalala sima ndiyeke kwinzima wegqiba le migca ndiyembezayo.
Yeah, that's a boy DJ Smash Daddy.
That's a boy DJ B.
The only best DJs on Sound Smooth FM.
We're live on Sound Smooth FM.
Sukshanga numbers, sukshanga yonke into, sukshanga brand, sukshanga magama. What's it called on that Zaga with Kondla Kondla Sound Smooth FM? Oh la la, poo.
Aibo, sesifikile mfana, sesifikile vele. Yo, it sounds smooth FM. You're listening to Sound Smooth FM from Komo.